ship's finally sinking.
Uzama ukuthi
the pyramids won't ayaphuka ayabhidling.
Ushubile lapha Soweto ukwazi ukuyakhona. Angisisilimo mina nomphosi. Ngiyahamba nje ubhedi. Sinemali yabantu.
Kuza kule nto ta Amos man. Ngiba ka ukuthi anthela yena ngikuthi a finish and clear.
Uyiqeta Jean. Ukayizi.
Ngikamthola zi.
Ayisanga lutho. Ayisanga lutho mina.
Funa le mali gogo. Papa disa ngomlilo ngisifuna le mali.
Easy Money tonight at 9:30 on E!